Nyocha wachan wasebet ka wachano tugo makoro tugo kawuono ni higa achiel mangima mokalo. To pok nyocha timore nikech chandruok mwasebedo go e piny mangima mar corona. Ka e nafas oyudore matin ka oyie ni ji koro nyalo bedo go mbaka, dawa wacho ni koro nyaka watugi. Omiyo kawuono watugo maonge makosa kata gimoro amora motimore marach, waduoko ne Nyasaye erokamano. Ero uru kamano, adwa kawo thuolo ni kendo mar chiwo puoch gi pak ne timbe mochopo ka kawuono mawabiro mawawuochgi. Kendo adwa chiwo puoch gi pak ne joloch ma kawuono mawadwa miyo gik michiwo kagi. Tugo gi ilosoga mondo chiw mor kendo kel ji kanyakla, donge kamano? Aneno ka wabiro kanyakla kawuono maber despite the fact ni wan gi weche mag corona to ji obiro kaka mor kabisa. Nyiso ni chuny ji osegombo, osebet ka gombo tukegi. Adwa nyisou ni awinjo ka ng'ato wacho ni onego bed ni sama tukegi dhi mbele to wan gi jomoko mowuok from the other teams madongo mang'iyo jowa mabeyo. Adwa konu ni nyaka nye gini chakre. Nitie joma ne kwanyo nying ji to ok adwar nong'egi ni gin ga gi nikech nitie joma biro dhi irgi kienyeji. Koro sama wawuoye kani nitie joma osekaw nyingegi kata mokaw nyingegi sani ma wabiro loso go team moro to kendo atemo ng'iyo kaka inyal tergi mondo gidhi e trials e timbe madongo ka. Ji adi moyie gi mano? Aparo ni communication e wach jogo udhi nuang'o by Thursday next week ni gin ng'awa gi ng'awa manie team mane kata mawuok e team mane ma koro wanyalo tere trial kamoro. Adwa nuoyo ni gima miyo ok adwar ni ung'e jogo en ni nitie joma biro dhi dwaro gi kando kando na ang'o momiyo onge nyinga, ang'o momiyo timore kama. Lakini adwa nyisou ni wan gi team. Mar ariyo, sama wantieni. Koro mae tugo maparo ni mogik e higa ma wantie masani ni. Wadwa kao team miloso kani, wabede gi team koro mar Awendo. Manyalo represent Awendo Constituency now that team wa machalo Sony pod ni piny. Wadwa loso team koro mar Awendo Constituency mar volleyball, mar netball, mar football women, to gi football men. Ji adi moyie ni mano ber? Timbe mwadwa loso gi adwa ng'iyo ni kata ka sirikal pok okele funding, tadwa bedo patron mar timbego. Omera Mijumbe wuoyo ti wuoyo. Koro adwa kwayo unia jodalawa. Adwa kwayo unia. Wane mkondo mar siasa. Donge kamano? Siasa koro chakore. To wan ka a. To nitie joma osebet ka pile pile kago koko kaka wang'ni wakawe, donge kamano? I want to give a humble request to our people to make sure that we register, we take IDs. Uinja? We are supposed to take IDs, joma poko yudo kitambulizo, then we register as voters. Tuko pamoja? Because this is the only thing that is going to be used during elections. Wawinjore?